kuba kwandi Yesu wasumino muluka Aime sholu panda Pakubea Amembo shandi kutimbe no mweo Apitile mpumo Mkuchanwa Aline kutimbe no mweo Aime sholu panda Pakubea Amembo shandi Shiva